do makele. Yameleke chukar mashava. Kayoroma lenge tekele. Yame. Yeah.